Kwisoko Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Evariste Ndayishimiye aheruka kuvuga ko amafaranga yavuye mu mabuye y'akabuyenge atigeze yinjira mu kigega cya leta. Bamwe mu bizi by'amategeko bakavuga ko abanyagihugu bamaze kuruhishwa n'iyo myidogo y'umukuru w'igihugu ya buri gihe. Mu kiganiro ku isoko murakurikira umwe muri abo bize amategeko, muri kumwe na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Mu kiganiro cyitwa Ikiyago na Sebarundi kiremeshwa n'umumenyesha makuru Jérôme Niyonzima, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko igihugu cyasahuwe amatona arenga 400 y'amabuye y'akabuyenge.
Ntaya tererare yo mu gakara baraje barimbira barikorera kubera iki indongozi zazira kugeza dakonda igihugu. None nk'umuntu ashobora gutwara itoni zirenga 400 akazi twara niyo mpezi ntihagire ifaranga rigeje mu gihugu hari hindongoze zibijejwe none ubushikiragaji bw'ubutaje bwari buhari ntibimba babona ubushikiragaji bw'ubudadaji ntibabishora babona sibo bajejwe iby'ingenzi mugabo barinumira neza turibwa.
Janvier Bigirimana yizi iby'amategeko abona ko iyo myidogo y'umukuru w'igihugu ya buri gihe atakimarira barundi.
Twibaza ko harimo guhema barundi kuko umukuru w'igihugu bwa mbere ajejwe gucungera inyungu z'abarundi ntajejwe kwidoga ntajejwe kuvuga yuko igihugu cyapfuye nkuko akunda kubivuga ntajejwe kuba umurorerezi cyangwa kuba umuntu asemerera mu bandi. Twibaza yuko hari gihe mu byo avuga bariko aribagira inguvu ahabwa n'amategeko nako ntanavyibagira kuko biraboneka yuko yakeneye gukoresha izo nguvu haraho azikoresha. Uburero bwa hafi bwarabonetse yuko iyo inyungu ziwe zigeramiwe iyo ari habagomba kumurondera mu by'ubutegetsi kenshi abiruka ko kandi akabishobora. Ntibyumvikana n'ingene baza kuturirimbira kuvuga yuko mu myaka ine ngo ubutarebwimbwe ariko ngo taruherana n'umwe rwagiye mu kiga cya leta akavuga yuko abakoze ivyo bazwi. Twebwe ikibazo cyo twibaza ni iki, mbega none nimba abantu bakoze ubwo bunyonyezi bakoze ubwo bubisha bazwi habuziki kugira ngo amategeko akurikizwe abo bantu bakurikiranwe bafungwe bishuzwe ivyo bivye na cyane cyane habeho ukubahiriza amategeko no kubahiriza ubutunzi bw'igihugu.
Kuri mikro y'abagenzi bacu ba Radio Inzamba umushingwamanza Janvier Bigirimana avuga ko abivye amatungo y'igihugu bakwiye guhanwa ivyibwe nabyo bigasubizwa.
Iyo rero nk'umushikiranganji ajerwe vy'amasoko ntanga nguvu shankundi mutegesi wese akoze ubunyonyezi nivyo hari gice cy'amafaranga kumuraja mu mufukiwe mugabo yose ntaje mu mufukiwe ivyo bihangange biri ku butegetsi barayagabura hariya yandaje mu mugambo ivyo ni ibintu bizwe tukavuga tuti rero nimba Ndayishimiye agomba kugira ivyo ahinduye nave kuri iyo ntambwe kwidoga aje ku ntambwaho abo bantu bivye ibintu habeho imanza bahanwe kandi ivyo bivye babigarukane kuko twebwe ntacu bitumariye kutubwira ivyo kwidoga bimaze kubwira kenshi mugani nibaza yuko muri uwo mugambwe turazi yuko ari mafia yenyuje. Ubu rero igihe cyose yazoza kuvuga ko ari kararirazi abantu bivye igihugu mugabo badafata ingingo zibereye zo kubahasha twumva umengo nawe nyine azoba ari muri abo nyine batembagaza igihugu muri abo biba kuko ubwo bubasha afise bwo gukurikirana abantu ntabukoreshe izo nguvu afise ntazikoreshe kugira ngo acungere inyungu z'abarundi. Twibaza ko aba ari karahemukira abarundi aba ari karahunyanga amategeko aba ari karahunyanga ibwirizwa shingiro izo mvugo zo kwidoga izo mvugo zo kugomba kwiyeza wenyene izo mvugo zo kugomba kwerekana ko ibintu byose byafuye ariko akora wenyene ivyo ntacho bidufasha ahubwo kuri abantu baba arivye amateka aratomoye n'abantu bazwi bamwe bacari mu mabanga akomeye abandi kumbure bafise ibindi barimwo mugabo bantu nibakurikiranwe ubwo butunzi bw'igihugu bugarugwe hafatwe ingingo zo gucungira neza ibintu bya leta abarundi ntibame mu bukene igihugu nticame ari cya nyuma abarundi ntibame bari kubumva umukuru w'igihugu ariko aridoga mu gihe yahawe ububasha budasanzwe n'amategeko kugira ngo acungere iby'abarundi
igihe umukuru w'igihugu yavuga ko igihugu cyasahuwe amabuye y'akabuyenge bita terre yari kwahimbaza imyaka itatu amaze ku butegetsi yakwiye kuyigeneka rezo rya 18 ruheshe aha akabari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko mwari ko mugishikirizwa na Emile Nibasumba ndabakengurukiye nongera ndabike banura naho ubuta
cyari ikiganiro ku isoko.